haraheruka gushikirizwa ivyerekeye ingorane zoterwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Amazi y'ikiyaga Tanganyika arashobora gushika ku metero 777 n'igice kimwe, hiyongeye ko isantimetero 20 aho dufatiye kukunda amazi yaduze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'764. Ni ukuvuga yuko amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora kuduga akazimanganya ibintu n'abantu muri quartier asiatique no muri quartier Kabondo, aho ibice bya hariya bizuba byovyo bikiri biri nko kumugani uva nta uzoba kibona n'ikintu nakibo. Haraheze rero igihe kinini mu Burundi tubona ingingo zifatwa, ariko izo ngingo tukabona umenga ntiziyumviwe ko neza kubera ataba abandi twita aba expert baba babanje kuvyiga. Dusavye rero Leta mu ishirahamwe urikome ko ryokora ibishoboka vyose kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye, kugira ngo bige icyo kibazo cy'aho abantu bashobora gukirira n'ibintu byabo. Ubwa kabiri, ishirahamwe urikome rigize iminsi ribona ibintu bidasanzwe mu mabohero, aho abantu buzura amabohero no hejuru, aho usanga ibohero ryagenewe abantu 800 usanga harimo abantu barenga 400, amabohero ashika kuri 11 yo mu gihugu cyose. Nta bohero na rimwe rikwije ibyangombwa by'ukwakira by'ukubeshaho abanyororo. Ibyo byose dusabye Leta ko yoshiraho umugwi w'abahinga ataho begamiye baje mu mabohero yose, cyane cyane umushiranganje w'ubutungane gufata icyo cemezo cyo gushiraho uwo mugwi ugeto na expert kandi ataho begamiye kandi bava mu mice myinshi y'igihugu.